Ko te rangi tua whā tēnei e nana tonu ana ki te patu I te ahi mō heuheu ki roto o te Kaimaumau, rua mano heke te a te nui. He taone pakupaku a te Kaimaumau kai waho atu I te rohe o Kaitaia I te hiku o te ika. Kei tētahi wā hi pātata Harata Brown kei wai harara Harata.
Rapaira. E ai ki ngā āpiha te kau katoa, ngā waka topa topa e mahi anei ngā mahi e rongo ana kautau ngā waka topa topa deha. Mahi anei ngā mahi kei muri mai a hau, e kite ana e rongo ana hoki I te aupauri. Hoki, engari, rakangia tonu tia ana te hau kāinga o whare maru mai o rātou kāinga I te Kaimaumau. Ko te patu ahi te mahi a ngā waka topa topa.
He tino kino, he tino nui. He tino nui tā mātou mahi ki te patu te ahi, huri noa I te motu o Kaimaumau.
Tautoko ngiana rātou e te iwi kāinga o ngai takoto me ngā uri o whare maru, Hapū o Kaimaumau.
The Hapū here is led by whare maru, so they are engaged in that response side, so some of their team will be out helping the firefighters navigate the tracks and into the bush area.
We've put a fire break in behind the community, and this afternoon we'll have bulldozers and diggers tidying up the back of those sections.
So here, this is where we eat, and we have the kitchen here. This is the local school.
Koinei te kāinga rua o te Hapū.
Worst case scenario, we could be spending Christmas here. Yep, and that's worst case scenario. But hopefully the outcome is going to be good and we can beat this fire.
Te kaumārima meneti noi ho te roa kia kuhu ki te pā kāinga.
Just fed the cats, closed the gate, turned the fridge back on, and we're hoping to come home tomorrow.
There was still a bit smoky and a lot of uncertainty on the outcome of the situation.
E rāhui tonu ana te pākāinga ā ko tau āhua rāno, kua kore e mōhio pēhea nei te roa o te noho ki te kura nei o Waiharara.
Well, it's like all things, they can say tomorrow and then it could be the next day, so we just listen to what we have to do.
It's very disruptive, obviously, for the community, right on Christmas, when they're expecting whānau to be home shortly and they can't even get into their own houses.
Same weather conditions yesterday. We had a lot of spot fires, a lot of outbreaks, but nothing in that vicinity, which gives us some confidence about today.
Kua tau mai ngā kaimahi tinei ahi, mai ngā tōpito katoa o Aotearoa. O te tūpono, ka mutu te toro o ngā maikuku o Mahuika. Anā, e ahu mai ana ēnei o ngā kaipatuahi mai ngā tōpito pēnei I te whanganui ātara taupō tai atu ki Tokorua, kwa tai mai ki konei ki te hiku o te ika. Hore kau anō tētahi kāinga, kia kāinga e te ahi engari e tumana ko tiana. Takarawa mai ki te krihimete, kwa hoki atu ngā whānau ki o rātou kāinga rapaira.
Tēnā koe muri whenua Harata Brown, tērā kei wai harara.